What's good? What's up, gang? What's up, gang? What's up, gang? What's up, gang? Let's turn this bitch all the way up. Let's get to the raging. I don't think they ready. Y'all ready? I said they all ready. I was mistaken. Let's go.
Whoa, 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 wh